Anenenji Skills Development Center. Anenenji Skills Development Center. Indi Technical College imene kupereka mapunziro a ntchito zamanja pana khorumbo malamulanje. Ukutu kukuperekedwa mapunziro monga welding and fabrication, tailoring and fashion designing, plumbing, electric and solar installation. Komanso mapunziro ena onjezera monga entrepreneurship komanso business communications. Mapunziro wa mumapanga kwa miezi 6 ndipo idavomerezedwa ndi TVET. Anenenji ili mboma la Mulanje pana Koru Trading Center. Pakati pa Mulanje boma komanso steko pafupi ndi road broko. Yankulani ndi management pa manamba lawa 0888 34 7575, 0888 01 6053, 099 311 5019, 0999 182045. Kumene kumalo aliko ngambwi ngambwi ndipo mtengo wake ngwazi. Inu amoe, amaiye, achembwiye, amata inu amata, inu nchembere gandule. Tieni tutumize achinyamata akapange mapunziro a ntchito zamanja kumeneku. Anenenji Skills Development Center. Anenenji Skills Development Center. Kupereka mapunziro a ntchito zamanja kwa achinyamata mwakatichi.